cost. Moko ibed kalure gi mi kale life. Ginangoma nyalo gero chiani. Akiani sigandi chapod ntie kosawa nyalo dhia dhia. Ii duwa miwa sigana moroka.
Ee, aduwa miu. So, kano wandika teach to olobwa saje neo atimuga MC masani atimone.
Yes.
To neo katime kaka gima. Neo kakomashilize. Neo katime kaka gima. Ima kiluchuda. Neo atimatima kaka gima. Kura ero. Manyalo bi sama ero.
Mm.
Kuro ching moro katimo event moro marusip na moro lungo lusoja.
Mm.
Uma bi. To ane nusimi mawuk yo kanyo wa HR.
Mm.
To onyisa ni Seth. In kanja nisa ni ane leave. Ta, onyisa ni kiduo goto kikidonje teach.
Mm-hmm.
Nena ina exactly this date.
Mm-hmm.
To angiyo event no neni event ma arus ma police jaode ne police tembende ne police.
Mm-hmm.
Te koka endaki kangwe nane microphone.
Mm-hmm.
Tangiyo rata wacho ni yao. Adu watimu nao. To na wacho ni yao. Wagola gola straight a team event ni tatieki.
Mm-hmm.
Na timo event no gipresha mkumate ima tieku. Kana mm-hmm. dala. Tokoro dunyangi ajo Nairobi kuwa dok dala to nyaki yuku jamna moromate. Eh, mano che yes. Maka inja Nairobi kato kuyuku nujamna.
Nyaki
wangina neno kakiketo nyaka WhatsApp group.
Eh,
ibil kodita rika prario ka beach. Sete mayuko jamna center. Which is mabende gi mabere watego ya uotwa waji wogi
yes.
Kunde makamano.
Mm.
Kuru kana be e center wa mabende usiepega ngenye to kitemo yuko damba. Tatemo lero nekini anto no chunga etich to poko chulua kata gima kama kama.
Yes.
To ginyisa ni buwana. Ino kinyal nyiso wan kwa nini tiyoga? Ino kinyal nyiso wan uchungi tich. Kaki chalo ni, kaki lerne.
Mm.
Bwana we uondo wa miwagi moro. Gino no challenge. Mati ya bet pinyo. Ah, karentire chia moro man goma jogi nenu kuma. Man sa moro po kaneno.
Yes.
From there na wacho ni eregi madu wa timo mundo kika timu na nani. Mm. Mundo kika kuod wijo maneno chia moro kuma ni. Munda mm. teg chia man kuma ni hindi. Mokongo na wacho ni gimano gona sime. Ma event mano gona sime ni tija unga adreni. Samoro. Egi maduwa tegu. Omeo na wacho ni from today and so. Okaduwa wacho na ungetiji. Taduwa wacho ni an event professor. Aduwa temo event.
Mm.
Mane mana chako event. Na tegu ra matima chelaria deku maduwa rore. Masa anepa ni nyeo. Niche last year na wende.
Best MC.
Best MC yeah. Of the year digitally award. Mm. This year na win best mm-hmm. MC digitally award. East Africa.
Yes.
Mabende bro.